Utajiri ni mzuri ni mbaya?
Richness, is it good, is it bad?
Ni mbaya kwa asiejua.
It is bad to somebody who doesn't know the importance.
Na jinsi ya kumiliki utajiri.
And the way to possess.
Right now is our time to arrive.